Icyo gice cy'ibarabara ry'igihugu nimero 2 haheze hafi amezi 2 gusa gisanuwe. Ni gice cy'ibarabara rya kaburimbo kiri hagati y'agasagara ka Bugarama n'ahitwa ku Mubarazi muri komine Muramvya intara ya Muramvya cyatangwe kubomagurika atana amezi 2 aheze icyo gice cy'ibarabara gisanuwe. Abahacisha imiduga bagasaba ko abarisanuye bosubira kurisanura ritarasubira kononekara cyane kuko ryari imbere y'uko risanurwa bari bahakoze nk'ukora ubushasha iryo barabara. Hari hashyizwemo kaburimbo ishasha n'imifurege ikikuje ibarabara mishasha, ariko mu bice byinshi by'iryo barabara haratangwiye kubomagurika. Abacisha imiduga ubu bakaba baza barakwepa ibinogo byatanguye kuza birimburuka. Bamwe n'abandi bakibaza ingene ibarabara ryosanurwa ku mahera y'igihugu ariko haheze iminsi mike cyane rigaca risubira kononekara. Bakabona ko abarisanuye boba bafise ubumenyi buke cyangwa boba bakoresheje ibikoresho bidakwiye, ni ukuvuga ikaburimbo rike cyangwa urucekeri ruke. Abacisha imiduga basaba ko abarisanuye borisubiramwo ritarononekara nk'uko ryari rimeze imbere y'uko risanurwa. Imbere y'uko risanurwa rero hakaba harabera amasanganya menshi kandi ibyuma by'imiduga yahaca byaranyaruka guhera. Uruganda rwa Europea rwarondeye Silvestre isanze rugeze umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara, ariko ntiturashobora kumuronka.